Thank you. Yesu mwana gwe ndiga ye kwe mulyango